wabonye yuko ari abayobozi b'amashure batanga ibiharuro vy'abahevye atari byo kandi bakabigira nkana bigatuma igihugu cyambara ibara ngo abana bariko baraheba ku murindi wo hejuru kandi uwo murindi atari wo hariho mbere n'intara bakoze amatohoza bakabona yuko abanyeshuri bavuga ngo barahevye batigeze baza no kwishure dusabe inyakubahwa rongoye ndere muri iyo ntara bitarenze mu ndwiza azobe yafashe ingingo kuri abo bayobozi bakoze amakosa amwe nayo nivyo bizoca bibera karorero n'abandi bayobozi dusabe rero mwebwe mwese murongoye ndere mu ntara mugende kuraba yuko bijya biharuro baduhaye yuko ari byo canke atari byo turazi igituma babikora ni ukubera mu buryo leta y'amashure ifatira ku gitigiri cy'abana bafise abayobozi rero ngo bitwaza yuko batanze igiharuro kinini ariho baca baronka uburyo bunini mugabo kugira ntibafatwe mu nyuma bagaca bavuga ngo abana barahevye kandi batigeze baza ku ishuri.